Hinda ujanduna nenga ndi duka nsuhana ni mwana ndwa mungu ndi kubatanganeza kwano kati venda music and entertainment zenda ngadwa bizozondiri mwa otoma madinga na matombo otomo visiwa baimbia bangu imo huku shumiwa dichikwamba hezu ndi kwamba ngori na prefix o dropa dichiringa panga pa register ko wano rina bangu banji ba kushumana nazo pedzir satuto genesa kha hezu ndi chiri arali ba kongola joy kana bangu ba wana with together with relax ndi khombo ri vhutshiro vhu tshi khou tshimbila zwavhuḓi vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwiḓifhaho zwiḽiwa zwone zwone zwo bikwaho zwa vhibva aya vha nga ḓiwana vha hanefhaḽa vha ri Footloose Bar 101 Ridge Road Deep Slot hafha ndi hune vha ḓo ri vho dzula hone vha vha khou pfha na muzika wavhuḓi nga maanḓa une musiwana vha mmbidza uri Rabs Vhafuwi a ḓo vha khou vha tindinganya ngawo fhethu u dzingindelaho. Fezi aratu wa kailo fungo nga manda manda. Mapunga nangu wabuzo ndichi Rabs Vhafuwi kudoko dropa. Brand new album. Album hino ni yo pangana matombo. Yo wana matombo seria. Sindi album man diozori msuwana hino ni chidaka album. Haiti zo damba. Haiti zo tima tima. Haiti zo seya seya. Urwa. Wato zui fazoria.
When I'm down.
Kwa kwa nchi. Yes, the album is of
UnBoxed.
Namu sasa sambo day to record the farini. Fezi album hino ni. Ai,
that has the chance of
looking for you. Put down us all,
put down us all.
And I can't touch it. Blessings, that's the way you.
Sometimes I think I see
it.
But when I reach for her,
radio station does your
dog. Set it,
you know, but I'm gonna. You will see all the chance.
It's not there.
Duka this one in one on one on one. This is your man and the cover download the music of www.venrapradiostation.co.za. Pasi hangwe. Zungu zungu zuka za chitangani. .co.za. Music video. Limpopo TV online. .co.za.
I'm on.